bakozi uyu mwaka uheze byaraye bitweretse ko hari abarundi batanguye kwiyugurura bavuga ibyo bazi ibyo babonye canke ibyabashikiye uwo mwizero dufise umugwi severe wawuboneye mu ntara umaze iminsi ukoreramo aho twakoreye hari ibinogo byatawemo abishwe twagenda duha ijambo bene gihugu abapfakazi n'impfubyi uyu munsi rero twaje kubereka isemo umugwi severe ugezeko iyo semo yavuye mu buhinga twakoresheje mu kwegera abarundi n'abarundikazi tubayagira ikitugenza ukuri kuvugwa n'ukuzi canke yakubonye ibyo umugwi wakoze uyu mwaka uheze si bike ariko mu ncamake turashobora kuvuga bikuru bikuru bine icya mbere umugwi sever wararondeye wongera urafurura ibinogo byatawemo abishwe mu ntara ya Karusi warashoboye gufurura ibinogo munani binini byavuyemo ibisigarira by'abishwe ibihumbi ndwi n'amajana atatu na mirongo ine n'umunani aho ni ku Ruvubu ku mutumba Bukirasazi muri komine Shombo mu ntara ya Karusi mu ntara ya Gitega umugwi sever warafuruye ibinogo cumi na kimwe byavuyemo ibisigarira by'abishwe ibihumbi bitatu amajana atandatu na mirongo itatu ibinogo byatowe imashitsi inyabunyuvu imutobo no kuruza inyambeho muri komine Giheta mu ntara ya Makamba umugwi sever wafuruye ibinogo mirongo itatu na bine byavuyemo ibisigarira by'abishwe igihumbi amajana atandatu na mirongo umunani mu ntara ya Rumonge umugwi sever wafuruye ibinogo cumi na bitandatu byavuyemo ibisigarira by'abishwe amajana munani na cumi na batatu mu ntara ya Ngozi umugwi sever wafuruye ibinogo ndwi byavuyemo ibisigarira by'abishwe ijana na cumi na batatu muri Ndurumu na mirongo ine na batatu by'abishwe muri Marangara nyene ahitwa Burenge icya kabiri mu bikorwa umugwi sever washoboye gukora muri uyu mwaka nk'uko duhejeje kubibashikiriza twarumvirije ibyabona bishika amajana atatu na mirongo irindwi n'indwi abo bakaba bumvirijwe mu ntara zose umugwi wakoreyemo muri bo harimo abahutu n'abatutsi ababikoze n'ababikorewe abakenyezi n'abagabo akaba atanumwe yari munsi y'imyaka mirongo itanu n'umunani y'abavuka icya gatatu umugwi sever kandi waragize ingendo zitandukanye hagati mu gihugu uvugana na episkopi katolika uravugana n'abajeje intwaro inzego z'umutekano n'iza gisirikare icya kane umugwi kandi warakoze ibikorwa byo kumenyekanisha ibyo uri kurakora biciye mu kinyamakuru cyawo cyitwa Bulletin de la Sever mu bimenyeshamakuru mu mboneshakure biciye mu biganiro wagiye uratanga n'abamenyeshamakuru nyeriteka umukuru w'inama nshingamateka nyeriteka umukuru w'inama ntenguzamateka banyakubahwa mwese mwatowe n'abenegihugu kugira ngo dushobore kurangura ibyo bikorwa byose uyu mwaka waraye urangiye uyu mugwi sever wararonse imbono umugwi wakoze wisunze ibiri mu ngingo ya gatandatu y'itegeko ryega uyu mugwi iyo ngingo nayo ikaba itomora neza ubutumwa bw'umugwi namaze kubivuga mu kugira kandi ukore neza umugwi sever warihaye ihangiro y'ibikorwa z'urangura muri uno mwaka warayurangiye waranditse igitabo cy'ibikorwa ingene bikwiye gukurikirana kimwe twita plan d'action strategique uribaza ingene wokora icyo twokwita approche méthodologique n'ibyago byahekuye abarundi ukwiye guherako ibikorwa byakozwe n'umugwi byaciye mu nama n'ingingo aho abagize umugwi baza baraja hamwe bagatunganya ibikorwa hakaba n'inzandiko zitunganya ibyo bikorwa maze umwe wese agahabwa icakura hanyuma hakaba inama yo gushyira hamwe tuvuga n'ingene twogusohora ibitagenze neza uyu mwaka waraye utanguye uwo mugwi semeri uzosubira ukorere mu ntara ya Rumonge na makambu ka kabiri kuko n'ubu hirirwa haratorwa ibindi binogo bishasha cane cane muri komine Mabanda kw'ibarabara rija muri Tanzania umugwi semeri uzoca wimukira Matana mu Rutovu ikiremba ca Bururi ahapfiriye abigisha n'abanyeshuri benshi mu gihumbi kimwe amajana icenda na 22 tutibagiye ku ibohero rya Bururi n'ahitwa Muzenga muri Bururi nyene turasabye abanyabururi bitegure neza basohe umuco umugwi semeri ufatiye ku byo bazi canke babonye muri uyu mwaka barayitambuye kandi umugwi semeri wifuza gukorera mu Cankuzo mu ishamba rya Ruvubu hamwe hitwa Parke de la Ruvubu hari ibinogo bizwi na benshi hari n'ibinogo bisamaye byabuze aho byakira muri Parke ya Ruvubu ibyo byose turabizi tuzoba turiko twegera igisagara ca Mwinga naho nyene hari ibinogo byatawemo abishwe umugwi umaze kuhatohoza ibikorwa ni byinshi muravyumva tuzogaruka hano mu gisagara ca Bujumbura ahavugwa amakuru menshi y'ibinogo ahitwa Buterere no mu micungararo y'ikibuga c'indege ca Bujumbura ariko tubamenyeshe ko ibinogo byose tudashobora kubikorera ko hari ibyo tudashobora kumenya hari byasambuwe hari byubatswe ko amazu